Kafra. Shale, shale, shale. Kafra. Munso ni mo, bakunso ni mo, bra omra hama.
Yes.
Kosa why? Who cross our bread? And a man on one told him quite a bakukokoma. Oh, Shadrack. Shadrack, Kafra, what it?
What's your matter, Papa?
I see one, I see two.
Yes.
Ninyi na so ko program. Nanka semonka manuko kochia. 2021, Shadrack, wewu adanya. Oko program oba wanya accident ewu. Nti Shadrack, ti saada no. Maba weyi ase. Wabuno?
Yes.
Maba ma oyire no mbeska. Maba ye show we nka obehu.
Dabi.
Shadrack nka obehu.
Papa nka mi hu.
Ana nan ka me yama hwan. Philip sale. Philip ma me sale. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
So ma men sa na mfa won pie. Me pa cho. Di won wa chi ma me. Master Sadat.
Yes.
Di won wa chi. Sofu Nicholas.
Yes, sir.
Oh, your sofu and our brother.
Brother.
Ah, thank you. Mumfa Robert and Shemun Fimfrim, Bakundi and Mundi and Mundi Sof Mamiachi. Hello. Bakundi Nati, Bakundi and Yamamonka.
Yes.
Montiame Moka Muya Monfan Embrenwa.
Yes, sir.
And you see a penny.
Hey, I'm on for a 200. In thy name, in
I love you. Na medika yiduru fie na meyere eni mebusuafo ohun mebusa me se ka we firi hene na meso mapa mu aka se Philadelphia abusua bi a mede me ho bedom ye ena Philadelphia abusua panyini ahye mani monyam sa daddy se mejina aka bibia anye ye de mekanyana ne se woni mama eni mi nua be ma ene wasofo ni Philadelphia abusua nyina iwiase nyina ehwe ye onyankopon a ma wo sa adom no a wodi bia nyame ma bebre ani no onko so amfa adom ni bi nka wo ho meka no interview no mu se abusua no mehye mu bi obi antime ntime ene mi se sisu dia se Philadelphia abusua no meka ho bi erade shira papa